kava kure ye 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 usache uke kumashure
bangude ya DJ ame kunduke to the bad minded people and DJ ame kunduke
kara wandudza zvese zvese taura zvese zvese ndakuziva chawakandira apa muimbirika pe
riri kodenga rakamirangiro ndakanzi harisi kuzopindwa nevane ngozi ndaramana.